Ukuzimaphiko kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyonyiyo edwele emzimini nemafini icula ingoma emnandi yayiyahlukanisa unyaka omusha omdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidondolozela zathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isitatata sothu ukhozi FM luhamba phambili
Ngikubingelele ngikwamukele kwesinye isiqephu esimnandi soKhozi FM TV gamalami nguNeliswa ngwakacele uyazi nawe sihlezi sikulethela ihambeli ezihlabahlosile ezinolwazi ngemkhakha eyahlwahlukene isihambeli sami sanamhlanje siphumelele Fortune Madlala ungungoti kwezolimi uyakwazi ukuhumusha ngelimi ezahlwahlukene ikakhulukazi ulimi lwezandla ayi usahumusha Sisa kunjani? Ngiyaphila. Sijabula kakhulu kuba nawe namhlanje.
Ngiyajabula ngiyabonga ukuba khona.
It's an honor to be here.
Sibingelela kanjani nge sign language?
Ngiyabingelela.
So sibingelela kanjena nje nge sign language
kanjalo nje.
Okay. That's easy. Yabona at least I know something manje. Sekukhona engiyaziyo ukubingelela. No sifuna ukwazi kangcono istory sakho. Ababaningi abantu eNingizimu Afrika abazi sign language sengisho laba abakwazi ukuzwa ngale kwalokho i-percent lincane kakhulu and siyabona komabona kude nakwezinye indawo ihumushwa asazi ngena kanjani kulomkhakha talk to me about yourself uqale kanjani ukufunda sign language
ngizoqala phi kahle kahle akusiyona into engangicabanga ukuthi ngelinye ilanga ngizozibona mhlawumbe ngiwutolika owezolimi lezandla but kuye kwenzeka ukuthi ngithe ngisebenza ngangisebenza komunye nje umkhakha nje o different ngangisebenza ngama diamond
okay
la ngangisebenza khona
ingakho usofa ekhanda nje manje ayilandela ne
ayilandela so ngangisebenza ngama diamond kanti la ngizoqashwa khona sasicwani ngama diamond sikwazi ukuthatha le ama diamond afake na real diamonds so la ngangiqashwe khona kanti kuzoqashwa nabantu abangakhulumi uyazi ke mawufika endaweni ningajwayelene kunabantu abaziyo vele ukuthi basebenza khona bayazana manje mina le group engangifike nayo nabo abantu bakhuluma ngolimi lezandla sengihleli ke lapha ngathi angeke ke manje ngaya kubo ngathi hayi asixoxeni balethe iphepha ke sabhalelana bathi hayi sikhathele ukubhala manje funda hayi ke bathi sebengifundiso AEOU hayi ya developer laphi interest but ngacineke sengenzani sengenrola euniversity ngafundela isign language level 1 kwathi nge second year yami jigi ngama ngithi ngibuka kumabona kude how na le nto engiyifundelayo bengingazi ukuthi there's a career behind le nto engangiyifundela only when I did my second year ilanga bona khona
ukuthi mana ke uyifunda nje just ukuyazi
ngiyifunda nje ngoba nakho ngijabulele ukwazi ulimo olusha ngijabulele ukuthi hayi siyakwazi ukuthi sikhulume in silent kwakuyi excitement ye language uya kwami nje university ngoba vele ngumuntu othandayo nje ama languages are different but ke isign language nga develop ukuthi ke kunento ebizwa ngokuthiwa utolika when I was studying my second year I think it was way back in 2005 6 lapho ke move so that's when I started ngayo ke interpreting and then because I don't burn my bridges ngaqala ke ngathi sengiyekile khona lapha emsebenzini ngathola kwakusase iclient yami ngoba ngangibuye ngiyotolika khona ngaqala ke ngenza job shadowing Ngibuye ngitshelwe ukuthi hey you're not good enough. Uyabona ukuthi usuyekile umsebenzi uthi uyakokunye bese ubuye utshela ukuthi hey you're not good enough. Hamba uyozama futhi, hamba uyofunda futhi. Ngenza i-job shadowing, ngivolunteer, ngiya le left right and center but ngangilandela ini, ngangilandela i-passion ngoba nje nganale ntshisekelo ukuthi ngifuna ukuzibona ngilwazi lolulimi, ngifuna ukuzibona nami. Kodwa i-vision yami kwangasikona ukuthi ngiyontolika e-TV. Kwakuwukuthi nje ngikwazi ukuthi ngibe naleyo improvement kuleyo language because ayikho into eyayingi-excite njengokuvuka ekuseni ngithi ngemsebenzini ngiyokhuluma ngezandla. Bengazi ukuthi umholo u-right, i-salary right, yonke into, ama-benefits ebemahle kodwa benginaleyo interest yokuthi ngiyokhuluma ngezandla. Yiyo into ebengenza ngikhahlela ingubo ke leyo ngigijime ngihambe ngemsebenzini, ngagcineke sengiyekile. Ukuyeka kwami ke kodwa ekhaya.
Bengisazokubuza ukuthi kwakunjani, I'm sure akukho lula ukuyeka umholo stable uyolandela into othi ipassion yam lena.
Yazi makuthiwa into uyayilandelela into mangabe ukuthi uyayifuna uyayenza, but it's not something I would advise anyone at home. Ungayeki umsebenzi unganamsebenzi. Bambelela konakho, but continue to ukuthi uzidevelop, because mina ngathi ngiyeka bazabami azange bekholwe. Bazi bangibizela abafundisi, bangizela omalume, kwahlalwa phansi kwathiwa nangu
uyeka amadiamond,
uyeka amadiamond, uyeka umsebenzi onama benefits, uyeka umsebenzi omnike indlu, uyeka umsebenzi omnike imoto, uyeka umsebenzi nganginayo wonke ama benefits, medical aid, yonke into.
Uyokhuluma ngezandla.
Wathi uyekela ukuyokhuluma ngezandla. Ngoba ukuyeka kwami kwaphela konke lokho, kwashabalala konke. Company yayithatha imoto, yayithatha indlu. Ngaqalela phansi ke sekuyimi ngikhomba ama taxi, benginako konke ngi right. Mawuthi ubuka izinga le level ontanga yami ababefuna imsebenzi, yilaba bethi babengibheka bese wena uyazi into oyifunayo. Futhi ngiya understand ukuthi why, but mina ngangishiswa ile nto yayiphakathi yokuthi ngifuna ukwenza lento le, ngifuna ukuzibona ngiphumelela kule nto engiyenzayo. But ke as much as kwakunala uma doubts, mangabe i-vision yakho uyazi, akulula ukuthi omunye umuntu ayibone, because i-vision isuke saseku unless ukuthi siyaqala iyamanifesta, bayibone imisebenzi yakho ukuthi okay, ngathi ke inempumelelo into yenzayo. But ke into esenza ukuthi singaphumeleli empilweni ukuthi we have the fear of the unknown. And nana ukuthi bazothina abantu syndrome. Into eyinkinga kakhulu ke leyo yokusaba ukuthi hey bazothina abantu. Kwesinye isikhathi bekele abantu phambili, ubeke uNkulunkulu phambili. Yekele abantu emuva, ubeke uNkulunkulu phambili. Ngoba mangabe unephupho lakho, uyazi ukuthi uNkulunkulu uzolibusisa. And hayi ukuthi uba nephupho uhlale nje nalo. Uyasebenzela ukuthi ukwazi ukuthi achieve. And years later, ngagcina ngiwutholile umsebenzi, ngathi sengiwutholile, I learned ama ins and outs e-industry. Then ngaregister company.
Mana umsebenzi wakho oqala, umsebenzi onjani uthola phi?
Umsebenzi wami oqala kwakuyiwo wona lo interpreter ke sengisebenzela enye ikampani eyangifundisa nje okuningi, igama layo bayibiza iSaslink. Ngiyathanda ukuyibonga because ngila ngikhona. Hey
Maxis.
Mangisiza, ngangivuka ngiye emsebenzini ngibuye ngikhala, ngibuye ngibona ukuthi hayi inzima lento, mina ngisavuka ngisabuyeli, kodwa kusasa uvuka uyithathe ubuyele khona. I-training engayithola lapho nokufunda ukuthi okay, mangabe kuukuthi izinto uhlangana nengqinamba wenze njani, nanokuthi uzidevelopa kanjani. So okuningi ngakufunda vele ngisafika lapho, ngizama ukuthi nje okuningi into mangabe ukuthi uzimisele ukuyenza, unabantu abakwaziyo ukuthi bakuncede. Bambelela kubo futhi ulithathe lelo thuba ukuthi ufunde konke okufundayo. La ngiregister khona ke ikampani, ngayiregister.
Kwanzima.
Ngathi ngibuyela ngaya komunye waye mentor yami ngaleyo excitement ngithi hey ngiregister ikampani. Ey ngatshelwa amagama abuhlungu. Angeke ngiwakhohlwe futhi. Bathi nje kimi, ucama ukuthi ubani, you're nothing but a sardine, you won't be able to swim with the sharks. I was told that and it killed me. It killed i-vision yami, it killed amaphupho ami, it killed excitement. I kept quiet the whole year. Nginga kwakungathi ngenze i-crime, kwakungathi ngibulala umuntu ngendlela amagama afika ngakhona. Yazi the power of words, uma ukhuluma into kumuntu awazi ukuthi imdestroyer kangakanani noma imakha kangakanani. Angidestroyer lawo magama, I felt like nothing. Ngahlala the whole year ngingakutsheli muntu nangekhampani. Kwakungathi angazi ngenze esinye isono noma ngigile nje omunye umhlola ngokuthi ngivule ikhampani. But 1 year later, yila ngavuka ngayithatha khona ngathi yazini, mangabe kuwukuthi I will live my life nge-validation yabanye abantu or according to other people's expectations, it means impilo yami angiziphileli mina, sengiphilele omunye umuntu. And that's when I learned ukuthi yazini, mangabe kuwukuthi into uyafuna ukuyenza, yenze. It's better to fail trying than to try not ukuthi ufail nje ungazamanga at all. So ilanga vuka ngayithatha khona ngabuyela ngalungisa amaphepha amekampani angathi ngwabuyelile ke kwaqala ke kancane kancane ngabona ukuthi hayi ngathi izozameka yona. Ama failures vele akhona but in every failure I believe ukuthi it's a stepping stone. Ila fanele kufunde khona ukuthi okay mangabe ngifailile la angikwazi ukuthi ngikwazi. Ila ubuyela khona emuva uthola abantu abazokuthi xhase khona abantu abazokwazi ukuthi bakufundise ukuthi okay yenza kanje ngoba ayikho into ebalekile njengokubuza mawungazi ngoba yazi enye into uyayenza uzitshela ukuthi uyazi kanti awazi but mawubuza mawuhlangana nabantu abakuloyo mkhakha or abantu abakusemabhizinisini ila wazi khona ukuthi okay la ngizokwazi ukuthi ngidevelop ila abantu abazokwazi ukuthi bakutshele ukuthi yazini la ngathi awusahambi kahle la mawufuna ukuthi uphumelele yenza kanje na kanje so ngayixhumelanisa ngayidibanisa nalabo bantu ke abakwazi ukuthi bangibonise ke ngakhuphuka ngaqhubeka kanjalo and I've never looked back ever since but engikushoyo nje ukuthi amagama owashoyo kumuntu abalekile it can either break a person or make a person and ube ungawazi ukuthi anesindo kangakanani kuloyo muntu so kubalekile lokho. So that's how the company was formed.
Yeah. I company nginayo eyokhumusha.
Yes. I company eyokhumusha but within the company there's njoba kuyi Forge Communications and Projects. The communications part yilasi humusha khona ngolimi lezandla and it's not just on ulimi lezandla also namanye ama languages la ala eMzansi la senza khona translation as transcription and then bese on the project side yilasihambela khona umphakathi because I always believe in giving back to emphakathini yilasihambela khona umphakathi sihambela izikolo senza ama projects thizeni mhlambe during our women's month siye endaweni zasemakhaya laba lima khona try and get funding yokuthi bakwazi ukuthi bathole izinto mhlambe zokuthi batshale balime izinto ezinjalo and then during youth month siyakwazi ukuthi si partnership namanye ama organization sithole icathulo sithole ama sanitary towels izinto ezinjalo so that's the project part esiyenzayo ama motivational speaking ekolweni ukuhambela nje izinto ezinjalo so yikona futhi ayikho futhi into engijabulisa njengaleyo wazi ukuthi you have helped someone you've put a smile on someone and then enye into esiyenzayo ke as a Forge Communications we also go out ekolweni because we believe ukuthi ingane uyakwazi ukuthi uyinikeze encouragement isasencane ngezinto ezincane futhi akudingi ukuthi kube imali ezojabulisa umuntu noma ezojabulisa ingane so kulaba abaperforma kahle academically siyakwazi ukuthi sibenzele i-certificate noma ama trophy ama medals ukuthi siyabonga well done wenze kahle and then bese laba abanye aba excela kahle ku sports siyahamba nabo bese senza kanjalo wena khona lawo ma sports tournaments kwazi ukuthi is contributed izeni sokuthi banikeze ukuthi wenze kahle usebenze kahle kuleyo umkhakha lawo osukwenza khona kuleso sports so that's what we do.
Uke wakhuluma ngokuthi ni humusha futhi ni a transcriber ngeilimi ezahlukahlukene ukwazi ukukhuluma ilimi engakhi
ngikhuluma zonke ilimi
zonke
zalining zim Africa
ufunda kanjani
kuleza ngaphandle nga ngazi ne
Spanish. Okhona nengaza ngaphandle.
Spanish. Kodwa ke with every language.
Hola señor.
Espanol. Every language if you don't practice it it falls. Iyabaleka ihamba ibaleki because lapho ngasifundiswa ukuthi ngangi invite i president of sign language interpreters yase Chile and then I did a course
quick Spanish
ngitsakithi Spanish mangifika le ngazi ukuthi ngithini ngoba iEnglish yaphela nje mangifika e Brazil after Brazil ayi kwaba iSpanish yonke into ibhalwe ngeSpanish mangifika le naye iEnglish ayivuki nami iSpanish asivuki kahle sagcina sikhuluma ngani ngolwimi lezandla
wow
which was very nice and I learned a lot mangifika nakhona le eChile eSouth America nanokuthi basebenza kanjani because it was a matter of ukuthi ngiyofuna ama best practices ukuthi kwamanye amazwe benza kanjani especially mawuthatha ukubheka otolika emsakazweni kumabona kude because kuma online platforms ukuthi kusetshenziswa kanjani ngale yini ngingakwazi ukuthi sifunde ngale siyilethe ngapha ukuzama ukuthi nathi si develop sikwazi ukuthi sibe on par nalawa amanye amazwe so
Ngifuna ukuzwa ke so uthi upresident wase Chile ukhuluma iSpanish wena ukhuluma isiZulu noma izilulupulingo olukhulumayo.
Yes, it was
kodwa anizwani lezi yilimi but niyazwana kuyi sign language. Isebenza kanjani le yonto? Angikhulumi ngani bini sign language yesiZulu. Yena akhuluma kusebenza kanjani?
Lutho. Njonga ngisho ukuthi beku president ye sign language of Chileans interpreters.
Yeah.
So masila emzansi sikhuluma i South African sign language. I South African sign language ifaka zonke ilimi zala emzansi.
Okay.
Shuthi isiZulu, isiXhosa, isiVenda, isiVenda isiTsonga, wonke ama languages. So mangitolika kumabona kude, mangabe use Limpopo uyakwazi ukung understand ukuthi ngithini. Mawuse KZN uyakwazi ukuqonda ukuthi ngithini. Mawu se Eastern Cape uyakwazi uku understand because it's one language efaka incorporate wonke ama South African languages. But each and every country in a sign language yayo. So mangabe ngiye Chile babesebenzisani Chilean sign language. Mayo America American sign language. British sign language. Zimbabwean sign language. Zambian sign language izinto ezinjalo. But masihlangene sisonke sikhuluma sisebenzisa i-international sign language which is ihlukele kancane but ezinye kunokuba namagama afanayo but different meanings.
Okay.
Ngoba ngabona ngo 2011 befike la kwakuyiwazi iwazi bayibiza iWorld Association of Sign Language Interpreters obokushuthi bonke otolika emhlabeni babefike futhi babe la eThekwini.
Okay.
Bathi befika la eThekwini ngangisasemusha ke lapho. Hayi, masihlangana nabantu ke bayabuza. Mina ngazi lokho kuyindle encane.
Hayi, babakhombelile encane.
Babakhombelile encane mina. Hayi, how ngibona abantu omunye agcine semila. Hayi, wangilanda ko wayeqonda ukuthi hayi ngathi usulahlekile sisi. Bathi hayi, mina njoba nithi nje lena hayi lekho igama. Babuza ukuthi igama lakho wena ubakhomba le. So babebuza ukuthi ngubani igama lami. Mina sengibakhomba endlini encane. So there's those ama varieties ukuthi ezinye ama sign isayine yodwa but inama meaning ahlukile. And then bese kuba nama dialects ke eswaziyo ukuthi kufana noma ngikhuluma isiZulu sami
esasethekwini
nasasegoli uyayizwa le accent
isign language nama accent nama dialect.
Yes, it does have ama dialect because of ngendlela umuntu esuke esayina ngayo uyezwa ukuthi yabona lo kufana
qhamuke endawo
ethize kodwa kakhulu with this sign language ba identify ngeyikolo.
Okay.
Ngoba ekolweni uzothola abasebenzisa a certain structure sala mhlambe mazothatha mhlambe isikole sase Joburg mhlambe bese kwathintwa eLayThekwini eKZN bese uthathe iaccent yakho mabe hlangana uzobona ukuthi ama structure sakho sokusign asfan.
Okay.
Ngoba uzothola mhlambe abanye bathi mother abanye bathi mother. So but go kodwa kusachaza into eyodwa
and ba understand
mm-hmm.
Sure. Sikhuluma no Fortune siphumelele madlala ku Cause FM TV siyabuya. Sipinde sikwamukele ku Cause FM TV sahleli no Siphumelele Fortune madlala ungungodi wezolimi uhumusha kakhulu ngolimi lezandla kodwa ke zonke izilimi la eNingizimu Afrika uyazikhuluma. Kuningi kakhulu okufikayo okuyimibuzo okuveza khona ukuthi luncane ulwazi esinalo singabantu nje eNingizimu Afrika nge-sign language nangezinye izilimi ezikhona emhlabeni nangokusebenza nje kokukhuluma kokudlala ngolimi. I'm sure kukhona. Uma sesikhuluma ke usuyasebenza manje ngifisa ukuza kancane ngokuhumusha ko TV seyinkantolo kuyenzeka ukuthi ungazi ukuthi igama elithile lisayinwa kanjani.
Kakhulu kuyenzeka mawuthatha ukubuka isikhathi kufika iCovid akekho wayeyazi ukuthi yini iCovid-19. Into esiyenzayo ke mangabe kunegama ongalazi especially mhlambe ukuthi uma kubona kude usa ene ku live akunakuthi uzomisa u president esathi uyakhuluma lapha bese uthi hey icela kuma kancane angeke uzikwazi ukuyenza lento. So siyenza siyaspela igama uspela ngani nge sign language ngoba kunama alphabets o a b c d e f g. So uspela lelo gama and then bese ngoba la emzansi futhi bakhona abantu aba deaf who are educated so ama deaf leaders Since I basis buza e sign. And then bona as the community, they form a sign and they give it to us. But niezati nagleo sign uguti sign waganjani gamelchizen. Mangabek ne terminology enja, bese bawashera nati bas nieze besis uguti. Mas buye lag sesuzo isana ganjani gele lokam. So ika mama ungalaz genze. Kotwage interbal legile. Njengoba mangabe uzoba utolika fanele uwazi ama languages wonke ngoba uzuthi usathi uyatolika bese bathi haye manje we crossing over sesiya eLimpopo ba ambativenda
usaspela wena
ehe ba ambativenda manje bafika lapho bekhuluma isivenda isentence yonke wena awuyizwanga so kuba inkinga ke lapho ngoba mawuthi ikhona isikhathi la kwenzeka khona be welcome umongameli mabefika eParliament hi, baletha ke I poet. Yayikhuluma isikhoyisene imbongi. Hey, ayi ke.
Uyasizwa
cha.
Wenza njani?
Iyona ke language ngisafanele ke manje niye kuyo. Wathi baqeda ke into engayenza nje ukuthi nje hi nayo ke imbongi ingenile ikhuluma lolu limi. Les question, ngichaze la bona labantu abana. And then bese ke usuyathula ke. Which is also not fair. Ayikho akusiyona into right ngoba abantu nabo bayadinga ukwazi ukuthi thiwani. Kodwa mangabe utolika, awukwazi ukutolika into ongayizwa. And awukwazi ukutolika into ongayiunderstand. So ufanele uyazi, uyizwe, uunderstand noma yilipi ulimi abasuke belikhuluma bese khani ukuthi uzokwazi ukuthi ulitolike. So sure. Nami I'm not perfect in every way. Sase ne language yona le elona esikhoyisene ngisase interest ukuthi ngikwazi ukuthi ngoba nakhona futhi abekho lula ke nokubathola ke. Batholakala kakhulu ko Northern Cape kule okay. Ngoba ma side kodwa ke yona language ke engibona ukuthi yona elandelayo.
Sakhuluma ngo president ke kwaba angisazi muphi unyaka la khona kwaba nomuntu owahumshela umngameli ex-president njalo waseMelika President Barack Obama. Ay abantu bathi ayi kwenzakalani lapha. Khona ama-protocols okungena komuntu ukuthi aze ayohumshela umungameli singazi ngempela ukuthi uyaya mina nje ngisuke ngiyodlala nje.
Yazi bengazi ukuthi sizoqhamuka lo mbuzo kodwa ke ukukhuluma iqiniso hey kwakuyesinyi isikhathi ke leso and ukuba khona kwakhe uThamsanqa Janji kwaba isibusiso at the same time kodwa kwaba ikhesi mangabe uthi ubheka i-industry esikuyo ngoba abantu abaningi after lapho zange besakholwa ukuthi babengazi kahle ukuthi wena utolika weqiniso noma usufana nalabaya noma uyiqembu lalaba kodwa ke into eyenzeka wakungasikona ukuqala evela kumabona kude sathi sikhuluma sisasemzansi yathathwa yabekwa ngaphansi kokhapethi kwaba ngathi into nje into eyenza ukuthi kube nomsindo ngalelo langa ukuthi it was an international event umhlaba wonke wabukile mina ngathola nje futhi ngangavulile ne TV ngangekho ngangise Cape Town ngathola i call from Germany osibilo wafona ngathi wayese China eGuangzhou hawu mangifonelwa kuthiwa ha kwenzakalani lapha eMzansi sithi siyabuka kodwa no isign language akusiyona lesi yaziya seMzansi noma sekuthiwa ihlukile ayifane yakwelethu izwe so ngathi mangithi ngivula kumabona kude hayi nami ngabona ukuthi hayi lezi
nawa uyazi le
mangiyazi kodwa ke kwaba into enhle yokuthi kukhulunywe ngayo ngoba yila kwazama ukuthi abantu babe naleyo awareness ukuthi ikhona i-profession ibizwa nge-sign language interpretation abantu abafana nathi abayifundele bakwazi ukuthi bayithathe as umsebenzi o-serious hayi ukuthi into yokudlala ngoba okubalekile ukuthi uthathe ukucabanga ukuthi yonke lento ayeyenza abantu ababelapha e-stadium abantu ababelapha babezizwa kanjani babatholwa muphi umlayezo ngoba kwesinye isikhathi uyayenza into uthi uyenzela imali but think about the end product ukuthi mina ngizoyithola leyo mali mangiyithola bese labo bantu bekufanele bathole lo mlayezo bawutholile na cha abawutholanga then what's the use uyayibona and then ngaleso sikhathi wenzani iprofession uyithatha uyidicilela phansi bese ke abantu bengasayikholwa nalento esuke sithi sizamukuyenza so kwaba into enjalo nje but it was both good and bad at the same time
mhlambe ungasichazela nje ukuthi uma ngiqasha umuntu otolikayo iziphi izinto kuye kumele ngiyibheke ukwenza show ukuthi lo muntu ngempela u-accredited uyakwazi ukukhuluma sign language ngoba phela mhlambe mina ngiyazi. Yeah.
Into ebalekile mangabe uzoqasha i-interpreter, okay, you need to get i-reference. Mangabe ukuthi uzoqasha interpreter ngoba noma ubani angaqhamuka athi ngiyakwazi u-interpreter because kunomehluko between i-signer ne-interpreter. Mawu yi-signer ufana nomuntu onolwazi nje lwaleyo language but hayi ukuthi unolwazi ngaleli ukuthi ungakwazi ukusebenzisa i-language ngendlela e-professional yokuthi utolike. Because i-signer iyakwazi ukuthi uxoxe nje nanomuntu. And then mangiqeda lapho ngiyotolika ukuthi ngixoxa nawe ngiyakutshela ukuthi bathini la enkantolo mangisuka lapho sengiyahamba ngiyotshela umngane wami ukuthi kanjani kanjani ngiyisayina. But mangabe uwazi ukuthi i-professional interpreter kunama code of ethics kuneyindlela kunemigomo ekufanele sisebenze under yona esaziyo ukuthi siyayilandela ukuthi ubehave kanjani mangabe uzoba utolika o-professionally. So into fanele uyenze mawufuna ukuthola utolika uyabheka ukuthi u-registered na, because ezinye izinto amanye ama-interpreters amanye awekho registered. But nanokuba unane-membership thizeni mhlambe go-translators institution or i-membership and then uthole i-reference ukuthi kuyasebenzaphi. Uma ngabe kuwukuthi utolika oyotolika enkantolo faneke abe sworn in. So zikhona nje indlela zokuthi ukwazi ukuthi ucheck-e ukuthi umuntu u-professional kangakanani. And it's also okay mangabe wazi ukuthi kuleyo nkampani yakho mhlawumbe ufuna ukuqasha utoliko ozoza encede bonke. Iba nomuntu o-deaf la eduzane ozokwazi ukuthi akwazi uku-evaluate asho ukuthi cha wena awenzi zona noma wena wenza zona.
Mhlawumbe sike sikhulume ngokushesha. Khona abantu abakhuluma beshesha. Esimene sikanjalo kuyakhipha phe uyakwazi ukukhuluma ngesivinini esifanayo.
Ngiyakwazi ngoba enye into, okay, mina ngafundela nginohlelo lwezingane lwakumabona kude khona la SABC la ngafundela khona. Hayi zasheshsha ke izingane zalapha ke AOTV. Ila ngafundela khona ke iSpeed. So futhi ngiya enjoya ke. Yabona mangabe kuthiwa
sengiyashesha
ke yabona yinto engichaze ngoba uyazi ukuthi wonke umuntu usuke ebhekile, nawe uyayazi ukuthi u back to back yonke into eyenziwayo. When it comes to ukusheshwa i-language amanye ama-language uma uyilalela kuba ngathi umuntu ukhuluma uyashesha kanti cha indlela vele i-language ingayo ngoba uthi uthathe ukubuka isiVenda mhlambe noma uthi uthathe ukubuka isiSwati uyayizwa nendlela ne-tone sometimes ebuyisetshenziswe. So okubalekile as a interpreter you need to be a good listener. So ama accent ukuthi umuntu ukhuluma isingisi esaso sako UK noma sako Britain asifani leso singisi. So mangabe utolika yilafa fanele ube khona nendlebe bathi indlebe enjani kuthiwa indlebe
akazi nami indlebe enjani
ejulile ngazi
versatile
exactly. So you need to have good listening skills. So as an interpreter you need to have good listening and good verbal skills because mangabe kuthi sihleli kanjena uinterviewer umuntu odef mangabe esayina mina irole yami ukuthi ngivoice lento asuka yisho. So ufanele ngikhulume the way ayikhuluma ngakhona and mangabe kuthi sihamba siya e-Eastern Cape uyam interviewer lapho fanele ngithethe isixhosa nabo bandive kuba ngithethe isixhosa sakhona. So if kuwukuthi balike KZN fanele mangivoice ngesiZulu mangiya ko Northern Cape Brat Afrikaans or izinto ezinjalo. So you need to be versatile in that manner.
Asikhulume ngomculo khona usiso wa trenda kakhulu ngicabanga ukuthi kwakusemelika owaye interpreter kwi Super Bowl mangaphazami ya Rihanna and abantu bamthanda ngandlela ye-interpreter ngayo. Ngiyabona nalining ze Africa actualekile kakhulu kungakanani ukuthi kuhunyushwe kuma festival mhlamba ama concerts nento ekanjalo ukubona kuhamba kufika phezweni lethu.
Masiqala nje ngokomculo. I'm proud to say ukuthi ngiyabonga kubhuti Sjava.
Hey,
ine music video yokuqala esayenza i-lyric video eka Sjava umcebo and then yesibili kwaba Peace Be With You and then you know uVenda Boy naye kune music video esayenza ethi abanandaba esiVenda nakhona. So yona ingathi nobu rap nyana i-poetic injalo nje.
Eh lawo yashesha ama rap esheshe.
Yey, mayishesha namfanele
nje. Kodwa iculo nje kufuna ukubiyelo elilodwa. yes, born.
So, mauchu pega la emzansi sisase kude maubuka ama countries afana nabo America na even nabaculi bangale baya embrace baya welcome e sign language la emzansi. I mean, sign language officialized last year, of which means ukuthi isase into entsha nabantu abakayijwayeli kangako nakuma concert ke ngiyatolika nakhona ngatolika khona ngifika hayi kwaba mnandi abantu yababona ukuthi hayi nabo bayakopa ke bayayenza lento yenzayo hayi kwathi kufika I main artist hayi ngabe sengisuswe stage how yini manje ngaleso sikhathi khona nabantu abadeaf abamile khona laphayana abafuna ukuzwa ukuthi ucula uthini mayibingelela ubingelela uthini nabo baphendula bathi nabo ba engage njengabo bonke abantu abakhulumayo yiboke nabo abantu abakhulumayo ke sebefuna
ukuthi
sebeyangisusa ene ngapha abantu abadef basamile laphayana bathi sifuna ukuzwa ukuthi uzocula mapha amaculo khona uzokwazi ukuthi nathi usinterpretele wona so we not much welcomed, but into engisazama ukuthi kancane kancane ngiyenze ukuthi ngoba ngine passion when it comes to music and I'm hoping kubo bonke ababukele ama event organizers nakuphi nakuphi I sign language ngicela I include ku music I sign language ngicela I include kuma concert I sign language ngicela I mean even if up to a point you include even nakuma cinemas. Because I'm a subtitles, yeah. Sometimes they don't do justice. Akusiwona wonke umuntu ongakhuluma kwazi ukufunda. So abanye abantu bakhuluma ba understand kahle ngolimi labo. Just to quote utata uNelson Mandela, wathini, what you speak to a man in any language, it goes to their head. But speak to a man in their own language, it goes to their heart.
Sure. Very nice quote. Yokuthi umuntu ayikhumbule. Ngifisa ukwazi atshano lo munye la ithuko omunye ngala nawe usuke sekumele umthu kusebenza kanjani
siya nje yabona ukhipha linjani igama
akushaya wawena
mina ngiyisithunywa mina ngiyi-communication bridge noma ngabe sengibona vele ukuthi impilo yami isengcupheni kodwa yila ukwaziyo na ukuthi wenze leyo decision ukuthi hayi ngathi la sengizothola amachaphazelo thizeni but as utolika yonke into njengoba injalo ngoba isuke ingashiwo yimi uma ngabe kunabantu ababili la sekuyaliwa ngitolika inhlamba ngiyikhiphe injalo ukuthi ubani uthini angeke ngizingi mhlampe hayi angeke cha usho nje into njengoba nje injalo
sure ngifisa ukuza ke wathinta indaba yeyinkantolo nezinto ekanjalo zomthetho eNingizimu Afrika nje esimene sikanjalo ukuboshwa kwabantu tolika khamba kufike lapho ukuzithola kulezo zimo la usuzotolikela abantu bisemajele nesendone kanjalo
yazi the hardest in setting engayi ngayitolika okay okuqala irehab
okay
yona uphuma lapha uzibone kahle ukuthi ngathi yimi ngidinga i-counseling irehab is the most iyadrainana inkantolo iyadrainana because ngake ngahlala kwi-committee kwi-Department of Justice but i-committee yakhona azange iphumelele yokuthi ifike la esigabeni la sasilindele khona la ngangenza i-survey yotolika within i-sector ye-justice ngoba otolika abaningi vele banaleyo nto yokuthi ngiyahamba ngifike ngiyotolika ma utolike lapha uma ufike enkantolo khonani khona umshini bayarekhoda yezwa yonke i-conversation uma ngabe kune-appeal nininini bayakwazi babuyele emuva bathi hhayi ubani wathini ubani wathini bayilalele uma ngabe kukhona umuntu odef i-video camera ibingekho uma kwenziwe i-appeal kuzobonakala njani ukuthi utolike zona na yabona kwakuyizinto ezinjalo engangizama ukuthi ngizenze but I think there's still a lot ekufanele yenzeke uma kufika kwi-justice system because of mina ngiyakhuluma ayafika amaphoyisa ayangibopha benzani bangifundela ama-rights ami yokuthi yonke into oyishoyo izosetshenziswa enkantolo njengoba injalo kunjani bangibophani bangibopha izandla ngiyathathwa evenini ngiyatshelwa nanokuthi ngiboshelweni ngithathwa evenini ngiyafakwa wena uyafika awukhulumi afika amaphoyisa enzani
abopha yona lento engikhuluma ngayo
yona lento they taking i-right yakho yokukhuluma because
manje vele benze njani
kumele bahe ikhafe iy'nyawo mina ngithi abafiki bafike bengivala umlomo wena manje wayefanele uma befika befike behandcuffe umlomo wakho ngoba umlomo wakho yizona zandla zakho. So yinto ekufanele ifune bese-ke ama-rights amina bayangifundela ukuthi yonke into oyishoyo izosetshenziswa. Wena uma usufika ubani okufundela ama-rights ezumuntu odefa?
Sure.
Asiqale-ke ingasiyeke yokuboshwa from usaya nje e-police station usathi uyovula i-case. Uma ufika uthi uyovula i-case uzama uku-explaina uba nokuzwayo uba noku-understandayo. So i-sign language akusiyona i-language yotolika kuphela or ekufanele ifunde umuntu ofuna ukuba utolika. Unoma ubani kuyo yonke imikhakha i-sign language ibalulekile. Ama-friend line wonke ngisho yeah. Even nakuma-restaurant bafike lapho enifike uyathenga bafike bethi order number 265 uhleli laphana uyizwa ne-order yakho. Iziphi ezinye iy'ndlela esingayizama ukuthi sikwazi ukuthi si-accommodate. Ngiyazi i-technology singenile kancane kancane but ezinye izinto faneke sizame ukuzibheka ngendlela yoku-accommodate njengoba sekuyi-official language naye ayiphathwe njengezinye iy'limi ezikhulunywayo i-sign language wonke umuntu ayifunde ema-police station amaphoyisa ayifunde emajele amanye ama-cases asivumelekile ukuthi sikhulume ngayo kodwa le ngizokhuluma ngayo ngoba vele iyaziwa
emphakathini
ku-public la khona kunama-case okuthi umuntu odef ethe boshiwe mangabe esephuma besethi wena Fortune wena wangifaka ejele ngizobuya futhi ngikulandele. So yileyo nto ye-protection against ama-interpreters ukuthi mina how protected am I from izinto ezinjalo. We still far. Number one, ma uthatha ukubheka amanye ama countries anama measures ukuthi zenziwa kanjani izinto avoida ukuthi i-interpreter igcine isizizwe ingaphephile. Number two, mangabe kuwukuthi udef ufikile usuboshiwe lapha mabe fika ke benzani bayamemeza sekuyisikhathi sokudla bayamemeza kuvele kuvula umnyango wena ubani okunikeza leyo access leyo communication ma usufike lapho ngoba angeke vele kuze kwakhiwe inkantolo or kwakhiwe ijele labantu abadefi kuphela but ke uku-accommodate bona nalabo abantu abasuke beboshiwe but iy'ndlela thizeni ifaneke zibe khona zokuthi communicate ukuthi naye akwazi ukuthi afile part of i-community yala esuke ekhona noma yikuphi.
Sho kuningi singakukhuluma siyabona ukuthi seyinde nendlela eNingizimu Afrika khona indondo lapha kwetafula netifiketi ngiyabona ufake nento khona nomqhe kuningi nje sixoxele kwenzakalani award winning tontoni.
Well le engifakile eye women icon women icon was hosted in India a three trial pali indawo yakhona eIndia iwomen icon ama awards enziwe khona la bonke abantu besifazane kuwo wonke umhlaba they were selected nominated and then yeah into engifuna ukisho nje ukuthi yazini mawumuntu yenza into ungacabanga ukuthi awubhekiwe uhlala ubhekiwe yenza okwenzayo do it for the good. Yeah. And ungayeki ngoba sometimes sinokudangabala ubone ukuthi yazini kudala ngisebenza kudala ngenzani kodwa akekho umuntu oyibonayo. You'll never know la uzothi give up khona kanti la usuzothola khona ukurecognize. Mina ngangazi ukuthi nami ke ngangiyilaba babebhekiwe la eMzansi lokho kuze after okokuqala ke le award le
yeah
40 under 40 South Africa ngathola i-honorary award from Nkosazana, Minister Nkosazana Dlamini Zuma last year before on the sixth administration, the civil administration entsha. So nga-honorishwa lana for umsebenzi engiwenzayo within i-deaf community, umsebenzi engiwenzayo wokutolika nanokuthi kuzo zonke izinto engizenzayo nje ezokwazi ukuthi zidevelophe i-language. So i-woman icon le it's my first international award.
Ooh.
Engitholile
yokuqala. Like, two and get to say that.
So ngithole le award, it was an authentic leader award under the category Women Inspiration Award. Authentic leader, and then mabengichazele bathi ke it's authentic leader because lo msebenzi owenzayo, it's very selfless. Yes, you might be getting a salary out of it, but at the end of the day, it benefits more people than it benefits you. Yeah. So yona award engitholile under e Women Icon. So ngizothanda nje ukuthi ngiyabonga kuyi Women Icon powered by Times Women and World Women Council. And njengamanje ke ithuba abanginikeze lona lokuthi ke sengizoba a part of a member ye World Women Council.
Ooh.
A member. And ukufika kwami nakhona le India ngafike ngathola ama connections amaningi, ngafunda okuningi. So lokho ke kungivulela amathuba amaningi futhi ngiyathanda ukuthi ngithi ngiyabonga. Nanokuthi ngirecognize ngale award.
I very deserving. Siyakubongela, siyakhalalisela. Sibona ukuthi ufikile namhlanje usicobelele ngolwazi oluningi kakhulu ebesingalwazi. Ufisa ukuzwa nje ofisa ukusebenza nawe Forge Communications ukuthola phi?
Ofisa ukusebenza nami Forge Communications ngikhona kuma social media enkundleni izoxhumana ku Facebook ngu Fortune Madlala, Instagram forge_com. FORCH_COM. Ngikhona naku LinkedIn Fortune Madlala. UTwitter angimningana kangaka ngiyavela nje kodwa as UForge_com nakhona.
Okay.
So then email address is forchcommunications@gmail.com.
All right, I'm sure so thintana now. Okay. So ke usho kanjani uthi lihamba phambili?
Isandla sakho, okay, asibheke phambili.
Asiqale
ngalesi sodwa.
Osibheke le?
Sibheke phambili.
Okay.
Bese ke usidonsela phambili.
Okay. Ukhozi FM luhamba phambili.
Asisithi asisho ke manje.
Oh, ngivalile. Okay. Okay, awesome spell.
O.
H. O.
Z.
Ngiyathanda ku Z.
Ay. Kodwa ke mangabe uqale ngalesandla.
Kumele ngiqedele ngaso.
Wenzinjalo so uthi
u. Ah, ngicela ukuza ngalesi. U K K
Z.
Yay! FM bapambili.
Yebo!
Sibonga kakhulu ubukele ekhaya ukuthi uhlale nathi kuKhozi FM TV. Uyazi ke nawe angisafike kuKhozi kodwa usalayo luhamba phambili.
Siyabonga.